Awhikau. Rako iwi ni te hautarai. Awhikau, a koe, a hau. Pai haere noa, ngā ro. Awhikau, mau tonu rā o tā, hau manawa, tuwhera mai. Awhikau, anō e, riro noa, riro kau, tau awhia. The evening breeze caress the trees tenderly. Trembling trees embrace the breeze tenderly. And you and I came wandering by and lost in a sigh. Were we the shoulders kissed by sea and mist tenderly? I can't forget how too hard.